umuntu yobanza akamenya yuko mu Burundi imyaka ibiri turiho turarangiza hariho ibibazo bijyanye n'umutekano n'ukubana kw'abarundi. Abantu benshi barapfuye bishwe batishwe n'ubwo karago nk'uko tubivuga mu Kirundi. Nk'abantu rero b'abakozi b'Imana birababaje kuko kwa kubuzima umuntu tushobora kumusubiza. Imana yonyine itanga ubuzima ikongera bwa kumuntu. Ariko ibonye umuntu umufatiye ku imbuga itacamo ufatiye ku inkoho yateza kumukingira birababaje cyane gose n'umugihe tuba turi turabigisha baza kuvuga ati none muza kutubigisha mudashobora kudukingira. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri nuko nk'uko namaze kuvuga ko ubuzima ari katihabwa tukwiye kubwubaha tukabwubahiriza tukabusonera kandi tukamenya yuko icyo ntifuriza mugenzanje icyo ntifuza ko bongiriya nto cyifuriza na mugenzanje uko nifuza kubaho ndeke na mugenzanje abeho tudusandumvise ibindi bibazo bijanye n'inzara iyo hagiye mu bibazo by'umutekano rero umuntu akava mu nzu atazi kwaza kugaruka birabaje cyane gose tuzi tukavuga tuti dutera kamo abanyepolitike cyane cyane natwe tudasigara inyuma kuko abenshi n'abayoboke bacu mu madini atandukanye mu kwemera gutandukanye dutera kama abanyepolitike cyane cyane ubwo mituvuga tuti leta ifata iya mbere kuko leta ibiriho kuri bose ntanya gupfanya gukira iheza ngo beho kuri leta iyo ushinzwe amabanga y'utwara igihugu utwarira abariho abarundi n'abatara barundi batsindaronga kugira ngo bose biyumve ko bamirewe neza tukavuga rero tuti leta ifata iya mbere ntivuge ngo nakamye politike yori korangwanya nukumenya yuko abantu barinzwe bakaje muri politike barondera gutwara bose ariko kandi bibanze biraharuye ntibashobora gutwara bose mu gihe kimwe bemere kuza barabisanya ibihe bigeze abantu bamenye yuko turakura tugasaza tukaruha nta muntu aguma afise ingufu ntibishoboka kandi tukavuga tuti gifise intango kiba gifise n'iherezo byiza rero turondera iherezo ryiza ama tukavuga tuti leta ishiremwo ifata iya mbere kugira ngo ironde ngire gatukana amahoro n'umutekano bemere kuja kuri muri ibyo biganiro bikorwa ko twarumvise ko ejo bundi leta bititabye kandi ngo kuti ntazoja kwicarana nabo bantu bariza kwasha gutembagaza ubutegetsi kuza kuganira twa tuti uganira n'umuntu ufise icyo mupfa kuko wo musanzu mumvikana nibiyago byo bisanzwe ntiba kwiba ibiganiro nko tubivuga ko yari biyago mugabe hari ibiganiro kugira ngo umvikane ico nyine badahuriza ko baronge ne bushaka kugihuriza ko maze abarundi baronke amahoro n'umutekano bashobora no kwiteza imbere kanyuma twavuga tuti bamwe nabande abanyepolitike bose abareta bo batavuga rumwe bashira imbere ineza ya benshi muri rusange barundi muga ntibashira imbere kugira ngo bibone bonyine mu kiyo bamenye neza yuko ejo hijya yejo tuzobabaza ico baratumariye icyo barakoze kugira ngo ibiturimo duje kubivamo umwe wese intambwe yashaka ko yateri yariyo abo rero ariko baragaruka turabashigikira tuba tutibaze baze ari benshi ariko baze baje gufasha kubaka Burundi atari kora gusinya ibintu bimeze ngo buce bisubira inyuma tubwo rero tuti abanyepolitike bicare hamwe n'ukuri badahendana kuko iminsi baye myinshi imyaka ibiri abantu bariko barapfa ku munsi batora ikiziga ca 10 iminsi we kibosha amaboko imugongo n'ubwo ko bibabaje nk'abantu b'Imana biragoye ingene huzo kubana bisigura abantu mu kwemera bwo bati none mudukuye gutata cyo muri komara dufasha kugira ngo tushobe gutera imbere turatera kamari abo bose n'amakungu ashobe kubidufashamo ariko cyane cyane n'abantu bayobora imitima y'abantu twe tuvuga ijambo ry'Imana tuba kadutumira kugira ngo dushobore gutanga impanuro kuko basa n'ukumengo badushira ku ruhande basa n'uko batuyinuba kandi ejo hijya ejo bazo dukenera kugira ngo dushobore kubahanura muri iyo nzira tubereka yuko ineza uyironka ari uko mugenza wayifise induri kuravuga ku mubanyi umenye ko nawe atamahoro uzo bufise nibyo twoheza tugashira imbere tukagwira cyane cyane nk'uko twabivuze yuko leta yofata iya mbere ntikwega amaguru kuko ejo hijya ejo tuzoyibaza barundi bose muri rusange tuzabaza tuti mbega makozi kimwe badufashije iki bamenye yuko twe tuwari kugira ngo tubahanure nta butegetsi twe turaza kubarondera ko mugabo tuzozira kubatuka mu gatoguma tubakebura kugira ngo ejo hijya ejo bavuga ati twarakora igihugu raba ibi bintu iri ushashitse ko nuko tubigize mu ruhara.